Iyi video yateguwe ku bwawe ku bwo busabane bwa EMBARC hamwe na WIC. Iyi ni nzira itwigisha uko ushobora kuzuza ifomo yo kugira uronke WIC. Genda kuri www.park-wic.org. Uche ufyonda kuri apply for WIC cyangwa gusaba WIC hanyuma uca ubona ifomo yo kuzuza. Nyimba ururimi rwawe ruzoba ruriho cyangwa rurimwo uzoce ugenda kuri select language bisigura gucagura ururimi. Uzoce wuzuza icya mbere izina ryawe, icya kabiri amatariki y'amavuka, gatatu address yahuba, kane nyimba address yahuba idasa naho amaketi ashobora gushikira cyangwa bisa udoce ugenda ego kuri yes. Bidasa naho uzoce ushonda kuri no hanyuma ucushira mpo address yaho amakete ashikira. Gatanu uzoce ushiramo address yawe kandi nyimba ugomba kutazishirako uzoshaka kutazishirako. Hanyuma uce wuzuza inamba zawe zisimu, uko ureha, ururimi ukunda, uwuriwe nyimba umuhungu cyangwa umukobwa, ubwoko nahuva. Ku namba y'indwi uzocagure cyangwa udoshireho uko wumvise ibya WIC wahakurangiye. Ibikurikira azoba ari biranga umuryango wawe. Kuri size y'umuryango wawe uzoshyiraho igitigiri cy'uko mungana mu nzu. Kabiri nyimba ugomba gushyiraho umubyeyi cyangwa uwundi muntu yoshobora kubazwa ibya WIC uzafyende kuri yes, utagomba kumushyiraho uzufyonde no. Gatatu hanyuma uzoce ucagura akaboxi kerekana yuko ugomba kujya muri izo programu, hanyuma utagomba kuzishyira utagomba kwicagura uzofende kuri none of this program apply. Hanyuma uzoce wuzuza income yawe cyangwa ibisabwa kuri income kuri family yawe. Icya mbere uzokuzuza amahera umuryango wawe winjiza. Kabiri n'umunsi bahemberwako. Gatatu igitigiri cy'amahera yinjira mu muryango. Kane nyimba ufise akazi ka kabiri uzafyonda ego cyangwa kuri yes, utagafise naho uzafyonda kuri no. Gatanu nyimba wariyandikishije kugira ngo uzocagure cyangwa uzotore kuri yo address bako uzafyonde ego, utariyandikishije naho duvuga ati oya ariyo no. Ukeneye randevu uzoce ucagura ikibanza cya WIC ugomba kugendako, hanyuma uzoce ucagura n'umunsi ugomba kugendayo. Ubwa nyuma uzofende kuri yes, ugomba yuko bakurungikira kopi y'ifomu wujuje kuri email yawe. Uhejeje kuzuza uzofende submit form byanditse munsi, hanyuma umwe mu bakora kuri WIC azokurondera ku isimu mu nyuma. Turabashimiye cyane, twiza yuko iyi video yabafashije. Ku yandi ma video uzugire subscribe na like kuri channel yacu. Murakoze cyane, naho ubutaha murakoze.